Chichi.
Ngiyabonga ukuthi nizosidonethela ngemali yenu kuma 16 guns majengisi.
Yasileka mntana sekhaya nginasitres ukuthi ngidlulile. Angisho yazi ukuthi why. Angisho yazi ukuthi solo kuningibambe into abaya me 2 months. 20% yami i-basic yasekhaya.
Manje wena nokhaji ngizosusa impi ngalokho.
Oh, shuthi manje kahle kahle kumele ngizilungiselele na.
Wena uma bavuma lena mfethu namhlanje. Si on si right.
Ah, yazi. Nenzi plan ngithola connection fast. Ngidinga imali la ukuthi ngizowenza business ikhijime fast.
Hey, ema 16 kansa bobani nama chita ngena.
Shafile wafethu.
Jalaza. Ufunani campaign yama 16?
Ngizela ngizore ngi business chance man. Chain. Kechi. Ngizore ngi business. Ah. Kej. Kan now la.
Ngisho yazi ukuthi business yiba 16 guns. Futhi wenze kahle wafike ke.
Oh, shoraza ndoda. Nje ukuthi ubeke ithambo lethafleni ndoda. Ngoba ufika la manje naye ushonga ngokuthi. Sile sibe sidlala.
Hayi, iKej. Na yakusami 1000 yabo. Ngoba vele uringa. My chance. Ngiyabona nenze imali. Ah, mana lezi. Mina ngize yi ukuzoba i connection le mfethu ngizela ngizoba ka starfish station esuper saiyan ababonisa mntwana
Uzon
offera i 50% for 6 months ya yabo. And then kusuka lapho ke na sekuzoba ile 30% njengenhlala yenza wena sendlini. Thank you sir.
If taken, thathande box. Yeah, you offer grand mfana ngithi ke le. Manje uyakhuluma. Manje ufuna ini emva kwaloko? Kuleyo 50% yakho in 6 months.
Hayi, no mfana unga stress ngaleyo mfana. Uzontshela masiqeda ukudlala mfana.
Hamba nawo doctor.